4605, 7 8 0 up and down, and 14 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8 0 5 9 4 8